Gobatan, makobun ni gudu, ifai ke Amerika.
Ezio,
mana yang namu kaya?
Ezio,
mana yang monike?
Dalu meyo, anye kene, nolo amai nalu nanti koka. Endi mada kita nama fa ikowago, onye namarozi o malo, na neife omu alu ilugasigo. Mandi kaya alu nirun, kaya kiswe na ya maka youth na bagana. Ndi gochala akwụkwọ na nwere onye enyere faka ma ndị mụchala ọlụ na nwere onye enyere faka dịka igota equipment fadi wee lọrụ ka ife ilu maka nke anwa
abịa na nke anwa gọvanọ anyị na-eme ọfụma gọvanọ wili obi na akpụkọ elike global because I went to entrepreneurship program enwe na ndị chọọ ịkọ azụ faji training government and the empowerment. Mandatory. Oh, my wife and I cry. She knew we were building
one.
On your bag. My friends are tough here. Oh, my rice man. What meal? On this training, I'm not. We need to. To any micro facility credit from the bank. 5 million Kenyan there.
On your bag.
Yes, on your bag. And I have one. O bi won na gato fa bo many for so
okay
and that go rofia
and that go rofia
yes ntete anga wagi so enwe lot of scheme the on different men of no maka buy no for the manufacturer of an eta afufu
okay
enwe programs government do be ej training obulazu ki ga ije choi nako bulu okoko ije choi zu mo ife da na government will help you and empower you. Nke wunye governor na abekwa na-eme na njikọ ka especially ebe ụmụ nwanyị nọkwa n'ụzọ dị iche iche. Enwe empowerment programs dị nụ nọ ụfọdụ n'ime fa anya dịfa n'ebe ego mbute dị. Fa mụrụ na ntutu ntutu. Nkata eju. Enwe humble beginning. Ife oyibo na-ekwu na bụ entrepreneurship. Ọbụrụ ọzọ ọlụ oyibo. Nọ nwa obelivi nwere ike ntinye enyere onwe ya from there. If na kobo be ego you grow so such scheme the panel dey of ma no the ban you key into such scheme and then all of your are white collar job address no what we're trying to say in effect buna any boss in the gonna depend on a white collar job
no lo aka
olo aka if you get up that next year manifest the wallet go buy na sell in order to have opportunities nke bezo go buna the ban you invest in human resources. My father only the worthy of investing in.
On.
Yes, if you don't see anybody who is worthy, you don't have such generation of children and youth anymore.
Yes, you.
I don't have to go overnight.
You
got to go, which is practically impossible.
Yes,
so now, one be able to know about that. One year.
Okay.
I find out. From where did
anye kenegi dika umaka dika nsipu maka ndi go sia akwo inye pa scholarship onwe maka na ije na amwe ndi amwe si na fa onwe ife fa organizes scholarship foundation di na enye ndi side amwe enye scholarship ayi na ekwu maka ndi abaga na ayi onwe atụmatụ ilo maka nka
amale m na mbụ na anyị nwe ndi onye disinisi na abaga na-enye scholarship n'ụdị dị iche iche ụdị ọwụwa tony anekwe ụdị
onye
abaga onye abaga ụdị
ọtọmatikwa
anekwezi ndị dị iche iche na-enye scholarship n'ụdị dị anya abagara na-eme ifedị mma n'ebe education nọ anyị nwere akwụkwọ oke anyị onwe ụmụazị onye ma mmadụ alike imenshọn onwe obele ife anyị na-emele onwe m nke m na-eme ọ na-afịwara ịgụba
ụmụazị
ndị anyị nyesị nwa obele enyemaka n'ụdị dị iche iche which is what is expected so na we encourage more people ndị Chukwu gọziri fagbasapụ aka ụmụaka anyị na-aga n'iru maka adịmma nke anyị
maka na abaga na bụ enyi abaga na bụ nnukwu obodo nna anyị ekene biko ọ ga-asọ ọranaeze ka ịkọwa lọpa onye ibu
ụmụazị ifeanyị anyịagọ onye ezube n'obodo m vileji abaga
ntọlụ
onye na-enyelụ gọọmenti aka n'ọrụ a na-alụ na mụ dị in charge of idevelop ndị ntorobịa
ya
na ife ọwụ na gbasalụ internet.
Okay.
Maka ECG abawu, maka ECG edozi ife. Oyibo National Youth Development and Digital Entrepreneurship.
Okay.
Genso so na Governor Creative Ivana for Digital Entrepreneurship Office. Omwa wo the Director General of that office.
Yes.
Okay. Daluri ne anye kene keke isu efu obodo anyi wa baga na ni fe gbasalo uzo mo ko electric ma mini keke isu efu
ba baga na zutu mba ni eto we mitake da baga na tebo mboju bu nnukwu obodo
oko mi
eh eh ai to to te ma na baga na nnukwu obodo
oko mi
mata na cha school ba ya na za ku baga
o nya
ndo si na ma na isi nnukwu obodo ya
ya
na nya bu nnukwu obodo anwa obi akwusibe aka na ebido le ebido
bam
because na onye nya bu odogu yawo odogu
oko mi
kalenia
oko mi
ya no mi fe a basic amenities a baga na kuduro ni de okupi na apita wala kwa na na
oko
ma we pa wonde na abia baga awe fork
oko
wonde na abia baga awe fun mili
oko mi
eh mana ko su de kita mam na onwa cha area se need improvement
bam
we place de ko se no cha ma new road
eh
kudu we me pe because ndi ma de rigo nne
ndi ma de rigo
na cha ko mbizi na baga na kita so na o ma abaga na enwe bulia kai ne ta ma bu na enwe me nka na ko main road na baga eh we ma mili won oko and I get the need for improvement.
Okay.
I wish you man all game. And you want to go back as a casual situation and then you can't get it.
Bam.
And you want to keep the government and the government to pay game.
Okay.
I didn't happy now the government in Alun case you Oyago. So I want to look at that one. Oh, also like traffic and then women. I want to get one case in the Union Bank. It's not bad. We're bad the easy way.
Okay.
And then I pay Benin now. If you know ya demma. When on a local government, guy be doing case in easy check. We're just one name. My name is the government. I'm not going to continue usually. We change the government if we change because my home is bad. Ghana. We got zero to zero with people here. If we need food, we will not put them down. How do you ever put that? Then I can milli. I need to come one day. We will keep now. Put the milli. I'm about to. I'm a bully. We will have bad. Ghana. Buy petrol. We will have the loser.
You
don't put milli.
Oh,
and you are not going to get the government to line. And
I'll
be out on a government. Keep it. I've got to see Kenya.
Bam.
So now my uncle, my milli, my family member, my people. Anyway, I come here. I am not from the government. I am not in the line.
Dalori, anye kene. Rika onye no na government. Kena chiketa noa. Oga aswa eki nyaka ni ve basa. Makina anya uza sipano ya gujeve abaga na gesa. Alo anya kusi anezi. Nke si ezi chiketeve nimo. Alo kwa anya kusi anezi. Ebo ona inwe madede kareba. Obidi mozoni yige agwalufa. Iye gwalunu fan bo
ba yesterday kind of group maka olugungbo eje me palliative and me palliative na government by December lu
be
doko kubi yesterday na kwebe agwe na tucha aka na ba o ma ma ine kuna ine kwe
bam
even ye line ye loli line
o come
bro I be doko weli ngba na ngba ka ngba ka bu president ndi abaga na nsuka o ma abaga na ine kuni live question line ya ine tigide mponti na me nya
dalu
o we ndo na lobe o ka ye lo ba
dalu rinne anye kene Ken do modu gado omu ntoro bi andi neto neto nite
e ba webe kacha mpa maka na ifa na eku enyemaka 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 opa na ajade maka wa akwa kpuru ya o we bua
oko mi
ife
oko
o nwere ubi erika mana mana webe abata si na ebe na eme ife
oko mi
ebe na ife na epu webe
oko mi
so na opuru na every young person neto nite no ta ifa na value system those go do we ofuma
oko mi
o so mu ife ofu ogere no mu ife na european concentration na mo le ba na je like program I na run don we lot of nda baga na mu ala inji go fa na
oko mi
no believe ken dem ga bu da nda baga na nne go aka mata si olu mo pe kam pe directly ja ba 60 in directly man dey get the train and go aka go nko
oko mi
na wure ba ka I choose de ba ya bata I dey clear kita because no we ba ka na je
oh no
eh for that fast na na me mo ndi mada na eto so ndi ntoro bia ni ne I am anonya na check maka ni maka uncles
okay
maka parents je maka government
okay
man if is onya ya me ko dogodo of your maulo da fertile land ya we wezali atinye
okay
maka opi nya madolu bi si oku na onya nyele olu maka lota ba fi nyele maka itinye ofu onya olu onya alota inye kwa
mo
okay onya di ba so ma gwa fa happy even ina na na distractive really major thing ba e wo fu so don ye tinye jalo we bore je
kirafa ntugoro kan tugene kirafa na mala onya bi abelu
ogena
bagana ya ogena ke abagana
kaluba
wa mmadu ke kenenge
chikaluba
e kenenge nona rinne
dalu
aha afa mobo chief doctor amobi denis chukudalam chikaluba bagana ceo asolo universal automobile limited Amago Amwenye village nke Abagana.
Adorine. Ainga choki aine ba anya ni pe gbasalo aganiru obudai wa Abaga. Ke kisi we kwa Abaga no kosi dikoga.
Abagana our amakaro mana ayaso no jofelo ke. Maka na chuku mele anya amala e kamwendo nwaru ike. So I will link an answer, no boss card and mama canon yet before you married. So Nanya, Neberos on a bag and a Joffalok or the Zaka Chupu, which if like complete. So na bag and I draw excessive bad but no macaro.
On the Pubu, the call.
On the Pubu, no total.
And Kekis were Pubu Basalo, Muzo, Moko, and Midi, Nobodawa bag and Kekis were.
Eziokwu Abaga na ara emero ofumo eto kwesela idineme mani hebuteli yona umwanya mwafonda Abaga na anokaro na ebe ochifo ochichida
na government
imana individual money we limit
okay
mana awoni iluwa ala ife ngike gwala ndalo ejire ego abada ataroad
okay
mana ibana government influence government abia talo no road of ma andonya even gige me
okay
na chain ofun wa fa fault ka ebia za be tell azia
finland
then on a due process office so ni hen na ko wa no na ndeba anya no corona government no so ni hen me na baga na gari azurinne fa no red fa question ha ga no so mo ko wa ma million wa
Muzo.
Onworo nke anyi ji aka. All in all individual how many years more than 15 years ago or more kambute transformer 500 kVA na abo.
We
mount ofu na amago eba na mount nke na na mbugo eba na onya na nde eba ni na well of adam was epileptic oku fa na the full steady. That was an individual which is or draw much. A bag and a bribe. So even nekwu in nutshell ho na ndeba anyi na chukwu yela anyi be ha banyere n'ime government and all na position of authority ka enwe ike influence project from the government
na bag
from state from local states and possibly federal
okay
na yabo na odam ma
okay dalu ni dika umuaka initonite ke kisi we never look anya ni be gbasalo ma akwukwo fa nago mmu gandia de dikasi chite ana ni gasi ma sports ma even ma kai ma nebo kwa no strong pillar ni be gbasalo sports
okay no mu
eh na de
ba nke awa ye bebezi imala na nke a no no gwa bo nye mbu ganize la Abaga na youth Federation Championship.
Okay.
Ghana or I entitled the Abagana Unity Cup.
Okay.
Oh, onion organized now, which I sponsored. Yeah. You officially organized it for you did it for some years.
Okay.
That was the idea was to bring the youth together,
okay.
Bring peace in Abagana because okay. That material period then were problem in Abagana. Okay. Chuku eme I sniper we pokotava youth. I succeed because I used to add my there. So before I mentioned that Abagana Youth Federation will take you over. We handle Gideon Kevin Ayan on a 22nd edition called 20th edition Kano Keta. So I make an Ichukuma Kanka. Yeah, and if I was a youth, na no more Kuno Birin, Makan own a youth, I won't end the Talavania, a man and world of future. But on another youth, now quarter all of them were wrong. Or the Niru.
Okay.
Yeah, now if I was a youth, if I remember, for the name of us in Yabawanya Ball, a chapel, see a Pugas, local government, see a Pua state, see a Pukua outside to federal and then abroad.
Okay.
So some of them succeeded.
Okay.
So it was another. asi ni mele kiti kapo mone mone ka rotal ai ma aga niru na emekwa ka isi wele me nke gwa oku eye witness even special guest na this last edition
yeah,
I remember
yeah that win ipe kwasakwa education imana onwe ofodi umu aka anyi mala akwo mana prose egweji akwugo akwo ke ke isi wele
onne ihe anyi ne imakwala ni ife di n'obodo ife na ekwu ezi okwu education awon bo nke ndo ibo na akpo is all sinequanon for any good development in any society
okay
awon mara agula akwo amamifie enwe ebo ejedebe oburo no ya mara ife oye na agula akwo na amo ife oye na agula akwo na achu akwo ego patakwo ego mana ego akwo we bido maybe for being na me akwo na ekwa ego secondary good even a 5 na na ekwu mmadu iga higher institution of lenya university mahadum aga mahadum imane nwego amamife amamife ga ebu anzi ebu
nwe degree
onya mabu nke mu abuna mo be na ebu so na anyi wana mu as an individual agba na ma agba mbo ifu na nwele nda azuta wonwego ndi nzukase ni bidogodo na gbasala ndi youth mkpolo zuwa dika onye onye na azu afia maka na afia ka na azu azugo m no pikata mpe abro below 40 nzulu ndo ndi youth fancha abi youth
okay
then agata zera nka akwo nda na akwulu gwa akwo fari le nne na university level ya egucha secondary choose aka ne egupo gwa ne drop wa
nye
selection sem ba ne pia go ba kwa gwa akwo de sha na nku gide anya eputa all the ongoing as matter of fact omo nke a medical doctor this year ya graduate
okay
yes ma ba rafa
mba
because mara bi fa je odwa mpo baga afa nda ana kwugwa akwa ona fa anocha na ma no one day unu nwe ike bia odije unu bia oro na mu na ha ya na unu nwe ike ti zela ko unu fe ji ti ala unu fa
we
na we
ti ga baba
no ka msi ba fe then ratazia kam na mi fe basala education na am fu no the cost effective other is maka no yesi na mamula orive obuchalo mu aka omutabie nya bule ne nke okpatala akpata so have education e ga university am the reason even you will man say for example na azu na university whether state or federal e ya for for na ada mbo ji gi are no ma ba ri se for na ri si be akpata so me mi e no zala ne a nde na achi achi keta e me bi chai fe ni na Nigeria ni fa dozi ma ebe nwa na esi ese weti nwa arafu ozi so mu awe na enyozi na kama o ya agbakala aka too much nwa eje portam je kotalo mado ne mone sifa ka ejiko ke no ono maka anyu agbakawa onu nyoma amire ogba ofufu na inche ni na agbakata onu na inwe iki weta madiri na nje nyefa scholarship ma every year say 12 na emi mgba ye ejiwe mi ahri se ahri si ahri ndi na yi azu ta madere nne nde ya uplift zai wa ya ran mu chago de fawa na aga ni ru zuba ndo zo maka na asinu sugo no to sugo sugo ya to ni sugo
o come
atakere se na chacha kwe onye muta okuzeli bi na onye ono bu na aga ni ru onye amela nya amela ejiwe na chudi echiche awu nke nna gwa ka na aga ni ru kita de ka na gwa so no onye abu ife okay mfu de re mana ana ma ayo onye obuna bu mmadu nuzo muzo obuna onye wafa abaga na fabiko onye na eme ke no meme nya bu ve chineke uzo
okay
maka o na chineke ne kwasa anya anya ebele ma emele anya mara abaga na ya aga ni ru karia ka onye obuna tulile anya na afa jesus
amen
amen kwe onye vino chumudu na abaga na Kau akan naik tuan dan ini apa agan?
Okay.
Yes.
Dalam ini, kekisi wafu, budaya apa agan? Nono dia itu sudah mata kulo kita.
Well, budaya apa agan? Amalia malat ni ku budu.
Okay.
Amalia malat budong elu mad.
Okay.
Kurundo agan atuwebu.
Okay.
Okay. Nyamugodilo malanambu ausati mako dinyere oku na abaga na kavaru ko zivaga
oku mbaga na
vaga muri oguwe be paje lojeji kavaru te lobudana ra ija rivaga so nanyawa wala yobra ne kugudu kama ni man ogudu ari koroko ubogo
oku
ne mamad ne mogudu guda demma anyi mal man na abaga na aji kota ka abaga na demma
Okay.
Agi develop ko baga. Ana ma yande na ja lo ka chief ni zo bi algo fo da na baga.
Okay.
Am banna lo uno ko ma sha zo lo na baga. Ma ju wal mu ke be batal me jiro lo ya na Lagos in bi mana ta ko ego ez ozbo. Wo ez ba yana lo zo so na Lagos ke zindi e develop ba yi. So let them come down and try to do their best for the town. Makana ina yana godo ni ne kita. Ode se kandanyi bubuzo aga fecha gulanyi makano yesi ibi efa na agane ya nabia ofei so kudozi yata
guso
no yon wago one of the things another thing kwa bo ihe basalo the leadership of baba agana anyimwesi izibo anyimwesi the people that come in and do great things for baba agana Nayi maru season administrators.
Okay.
Anyi wese bana bagana.
Okay.
All din da ka e weta from any part of abagana.
Okay.
Amara no the capable where determination where interest. Niaga afuto the development of abagana as much as he can.
Yes.
All din da ka e weli ti no chichi.
Okay.
Yota go. That is ochichi abagana. Kiwe de zai chena iwe ewo karaka na na government of the town no na na kweli ya ugwazi iwe abaga na na consult ya na seek advice ya and you the kajam about that welfare union age mi ko wende wala abadi kolo magu pe mi no bai kolo runde ne bu block
na ya
ekwe sa
no wende weike e plan ife ofuma A man of
man,
met your naga. Yes. So that's another one. Then the quarrel. Yes, moku dene. I show you agisu eh, dozifeni ne, because each oki vede mano godo. To my own mind, he tiri justice, equity, fairness. Father are absent from the Ivineme. All on a bad run Ivineme. Imanaga name really crisis, name grievances here and there. And no one ni bute ni vagar of ma. Biwatal. Oh yeah, as an anukwazu ana patanukunku, belazu ana patobelenku. Nukwazu ana patanukunku, we voja patalinuku makanovu nuku.
Okay.
And all no na na mu eba ni dovelo fani. Obulo vi dovelo bela zuka ya dovelo ni kwazu. So no ya fairness ya wan nepo. You must be fair in whatever you are doing if you want to achieve result. This dichotomy and gang up cannot lead us anywhere. Okay, man ya na agbara kwa momo and all the very very painful. Baka na mari ife mbe Angos no de ru na mama rife so ulo kolobia
Angos
ilo zigwa baga
igwe
ki igwe igota go
yeah
if we toward
ah
yeah anyone had them visitors here because moro ye ekwe brumoti tie ba just to go and visit person unless no even so important to him no ya biarili most of the time people visit us only on phone because of that road And I learned that the people being here, in a contract for it, a lawyer half, rapper half. Even you any week, if my capital be in a Mbosobia law, oh well, no, I'll be in this our church, St. Michael. When I do it, if I better use it, I did to any of which I know when you need your lawyer. And now I am now to go completed. You got to go? So, those are the things. Nje kuru patriotism, I want. Oh, now you were that. Patriotic zeal towards our town Abagana. Odronko anyekweke enye mmadu olu ebe. Kada afu kada alunia. asana alugo I work work and all that. So those are part of the things in the AWU national. Because you know running a leadership position, go to national anywhere. Anya ge wede na di how to pick some money from the resources anya ge lolo. Imani imamezeri tina achieve because all your effort will be geared towards manipulating the people, the money. Na rokuya in such a way that ni ge li ena free na man chopata. Also have to be in our plan. But it's you who brought in the at 20. You were co-one. Who brought here with me? You got a good. So those are the problems. In Kenya.
Nebiko kawara nyonyebo. Abum Chief Mrs. Rita Nwachukwu Udaku. Osudi eme one. Na nguru wanko mbise. Ana anum na mbise. Abum nwa nke eno. Late each year, Igilige, one of our bargain. Ofue Ozala, Omudunu, a bargain.
Because me also, I got you, my neighbor, Cake Ode, Cakey Maka, Emwene, many people, many in the bany, na Emwene Kora, huh? Bundi, Mama Ham, or Papa Han added on the Yavndo Bany. And the name work out, huh? Omoha Gachara School, pass the exam, Ebanye Mahadum Secondary School, and work out, huh? Because he grew in Little Macanca.
If you know Macanca, it's in your Qualamania, near me and our back. Now, Banya and a man who go to Abiaqualm, Chiliqua, Njuaca, my back. Be done, Dina Murodi, Tiano Mofa. From
biko kowara anyi maka ihe gbasara onode okporo uzo na mmiri na oku ko osi do ihu na anya na bagana n'oge nke di ugbu a
ife jumbe ife di mma maka na ọ na agba m anya mmiri na nnalute abagana uzo adro mmiri adro ọ bụrụkwa n'ọkụ ka anyị nwe nya mele nji we ka ba aru we meyele ndi we gbapulu ndi ba anyi mmili ka fo gbali debe maka mmili we na ayon di fana obi e obi ano na emeko ife ka fanyezela anya ka nuzo maka na mbuze na anala anya obodo anyi oku bukwa nka anyi na ayokwa fa ka fanye kuola anya aka ni ya maka na asi anyi nwa anyi bu ndi anyi jebe anya jebe mana fanwa bu ndi fani ya na emeko ife ka oga odele ayi na ebeku kita asifa nyela anya aka ka baga na meye
biko na mmechi ke maka onodu mu okoro na agbo ndi nka na agbo youth no nu beke na boda baga
endu modu na enyu mu okoro bia kita bu na bafu na fana achozi ife uwa nike nike ana ma yofa ka fa nwe nkasi obi nwe ntachi obi nwe ntiti ni ife di oku ga emecha duo juoyi amalum no nye gusi akwukwo ore egweta oru mana asimu onwe onye nyele aka nyele nwanne ye onwe onye nyekwa na aka ewele obele anwe nyele aka we bebe na na esi no obele we ligote na nnukwu fa chuni ya nike nike peje kwa nanu maka na afro olu eje binya aka na ife ojo we so we na ndi ana akwali ndi na eje nga na ndi na eme yahu yahu ondumadu na enye fa na ndidi kama nowa no onye nwele ndidi gelu gejelu ebe ona eje
ndewo
Emmanuel Chukwu Kadibia ifa dike abu onye abaga na nwa fa abaga na onye umudu na abaga na Akanogo, no, na as in Omoa Locha. Yes,
yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, neno tu si de mala ndi won ndi mba na jila baga na ne mono
akwa
mbango si lonze sa jo won ku mo tu tu afa mande gwa ko meze ko abaga na ulu nu ku obodo ai jili na ni si e me ni pu ni bo ni abaga na ai buru ni di odi pu Anambra state o sa ina ngole abazi na ta na odi ozi otu odi mu obele nguta ile nguta ne e chawa magafo zena ma ma asike me fego e furona ke ta asike fu fuego na baga na obodo ni ne ya no na ina yo 1 million onye ji ne ji de sike o ma mbwe bo duro tu a mba na anyo ko 1 million na bo fu so o tu ono do baga na si wede
Iniki kawala ni pe basalo muzo maoko electric ma education akwa
abaga na no mana abaga na wo bodo ndi putanezi so ipu abaga na ugolu ma township tinyekuwa na enwe open university fauna na church ordin abaga na ebia na nkanwa ya sina aya ugolu ndi agozi agozi local government no ya police station no ya ifenine no ya umu akwa anoku ya so na nkanwa de ma ebia nke uzo well uzo unuku ife government na melo mana aina fango le na kita na uzo na fwa di siebe fwa ni mo isieba isio ya ge bada fu isio tu agaba aya abaga na erika wa garona na mana ai kana ofuma na nka mana ai to si me kali otu ai siema maka no uzo wu onye no na ndi no na government na eweti ayon di government abia uzo nye lalo oro ifufu ene mega abazi no we go ndi men ma otu economy si we de kita uzo wi fe ni lalo anke si emie wo bodo bambo fa no lo no chichi fa si si no chichi ni o chichi abia mele fo lo ke fa keta o di mute na ba ga ne we karozi mmadu no chichi apotazia ara furundi ne jo chichi ai putakwa ndi ba nya ma mpado ama mpani tesi ko ni eje chite onye je ozo ba sabia so ife mute ebia kwa na okwa na go mana ode kandu tu ai go kale ndi ne isa ni maka ndi ne isa ni amaro mu fa ba nazia je me ye wa lusi mu ikolobia eliwe ni alusi nya wa keke mi ife ndi ozo otu siri di otu a amaro mo na amaro mi fe pa ni fa mana ai wazi ye kwete na ai to si ne ni alfa ka onya pata ebia na ebe di chi che kita de kanu mudunu Nesetia umudunu education trust fund. Unwe watakile mala okwa, mafengwe rego. Kenye lefaka wekwa, lefogwa okwa, wekwa nite. Aina faa sponsor ma education.
Okwa.
Ma extramoral studies. Kafangwe ike tibu uchu na okwa. Kita umu hazino zene ball. Ise siga, ime ifalosi, ibu mwanya, ime mpu. Ife ya umbena duranyo, oge ikulu vya ga, ubya madu, ubudana chiare wazo. So e wuli fe mutenya anyi na yapata ina yoku mde mmadu jewe oka maba chineke goba okwo sobuzo chukutu akambuni enu siade
ya maka mmili kwan
mmili hebe utu mmili sidi yongwarozi government na gunu uvo ife na enye mmili ma government adago keta na onye guwe mmili onye lono guwe mmili I ulo onye obi omi uwe putaila abato obi vana angole
onye ibo well Mwa bu Augustine Ozochukwu Amanda Naze Ogochukwu Obeki afanyere wa afare ndi nnam na ndi nyere Mwa bu onye amoyenye ogodo dele na baga
okomo ya fa na etu
ibare tu ba kuri ugu
ka baga
ka baga Na re tu kometo na chikuleti.
Oko me.
Ah na oro nketara.
Okay. Okay. Dalurinne. Take is where for onoda abaga na eto si we de no bosi nketata. Ni ve gbasala ma uzu. Ma oku electric, ma mili. Take is where for obodai.
Obodai nyo kwa na nzo. Tweje sto obodai na nzo na I'm an person that I'm blessed with human resources and other resources.
Okay.
But the issue I'm blessed with, I'm in a position. They have not done anything to help Abagana.
Okay.
At one point in this town, Onya Abagana was commissioner for utility. Onya Abagana na House of Assembly no in charge of utility. Yet Abagana Moroko. EJ Nuguku, Jacha, all this or that, all their satellite roads are fixed. Ibana Abagana, in Kalalalo, Badala is Uzumanko Badala Umuduno. Say somewhere, Alucharia.
Alucharia.
If you don't care, no, you go by the girl's school. Look at your Luna Benaka.
Opposite
about. I'm wondering, Nekuno. So, I'm going to go now. I'm a cordella. It's all mine.
Of course.
Oh, no, I'm not. Oh, don't give a title. I'm a coyote. Check it out. It's where the land does. Oh, can Onye na nolana na eche bosi government ndi alachala wetinyeri ya kwa tinyeri nka mba anywe mmadi ya menwe
onye
na government and out of government.
Yeah,
so we need to get going.
Dalune ina anya ikwo maka uzo oku electric ke kisi we kwa maka oku electric ma
we ndi kanzi we ku
amili
ndi kanzi we ku ndi. At one time, I was a commissioner, Onya Abagana, a utility commissioner. Onya Abagana was House of Assembly in charge of utility.
Okay.
Yet, I am Morocco. That's not able to transform. I don't know where I'm going. If we never know, then we're going away. Even now, every day, we're about 8 or 9,000 naira.
Oh.
The generator. From Morocco, Canada.
It's
about gas. It's about gas. It's about Morocco. Mwakwa mu makana mwa na unweleka na yifede adronki ngweleike na ubuda mwakwa ike una andronko ino kata guwe po tinye elektrik inke makana mwakwa waka wa government
waka wa government
ya hivyo ina kaje kwa mechaka ulikuwa na government utaka government inya wako ifu ye mwuzia umevi na umwe ya nebo na unzo itinye li wako wana wana ori ya. I want to know what you see where the TV pool now, but I need to be open.
Okay. I can say,
no.
Get this when all of the youth sign and nobody in Katata. My count was on you, so when you see our phone, not go up for go child of Afronje, Yelapaka, for the Molo, Afronje, go near for two, for the Alolo. Never now, quality, a quality, take this where for another.
Well, tupu nzanya ba juju uwe nchori ku. Ya uwe nchori ku na ndi banyi of my age and older were disappointment to ndi yutai. We need to apologize to our youths.
Okay.
Makana, what if I developa kani nana fa si dovela anye. Nana anye fa nana anye fa dozi chalo buda.
Okay.
I want to say, why am I going to say that? Was it lucky anyway? I got a bazo. I want to find a Mazelende, Makane Kunene. So now, all now, you today. Now, fuck with you work with Ede Vanaro.
Okay.
You work with Ede Vanaro, find it to rise up and take their future in their own hands.
Okay.
Because it will never come from people like us, because we are corrupted already in Abagana.
Okay.
We are corrupted. Okay. All the youths go there now to rise up. They can almost have a patron on the Obi Wan there. And even Nagua, even Gokuva, that was the charge I gave them 2 years ago.
Yeah.
They need to come up with a action plan on how to, because we are never going to give them their youth back.
Okay.
Once it's over, you can never be young again.
Yes.
Yeah, even in the air, when they're in a job, 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 when I call you. And we've been at Integrity Scholarship Foundation.
Okay.
Mwa na Asolo na ana yo amobiva the involving.
Yes.
And then the umwaze
scholarship.
Full year scholarship for 4 years.
Okay.
I think that the second batch of it or so will kick off sometime this December.
Okay.
Okay. Mm. So usually I will try to pick about two or three, depending on people who qualified now when they're ready to go to public university.
Yes.
Not private university.
Yes.
Recognized university.
Yes.
And we pay for their room and board for the 4 years. Yeah. It's a good idea, like I said. But I don't know just how to put that. I'm going to vote for him.
Oh my God.
Yeah, now that I'm one. No, two. Chase will go 60. Can you mark it as well, man? Come with our energy to Lagos, Arocha, then you all.
Ah,
you put that away.
I'm
not talking about it. Oh, come. You go to five people, more six people get employed.
Oh, yeah.
That, those five people, indirectly, their families that actually depend on them. You know, I see it has a multiplier effect.
Oh, come.
Whereby that five people employ may be taking care of about 10, 15, 20, 30 other people.
There's zero
based on that employment
in here.
Yeah, well, since I'm talking about it, I'm in Lagos, I'm Abuja, and do it where, man. What if I'm going to be able to? And I'm going to be able
to. Okay, man. Okay, man. I'm going to be able to.
Yeah.
And you can say.
Dalo.
I'm Commodore AJK Ruben. I can't say retired. How come I check Buruburu na bagana? How me we go Obu and Wano in our phone?
So, make it go out to lie near Basala bagana. Near Jimala bagana.
Abagana wo Obudo. Otop. Even though you book more. Ancient kingdom. Abagana wo obodo mbiakon mbiakon. Mande buzo biyano abagana wo ndubu ogidi. Emecha chime biya. Umudunu biya. Nde inu yandana biya. Uwe ula abagana ibo tete. Nde ku obodo. Jiofo uwe enolo. Patana umu lifena agobe obyabano wakafe. I would have a gun. We'll look cool, but also.
Oh, come.
Kaki, if we have Basalo, Uncle Millie, Nuzo, a bag, and Kay, we come at Basali and there, injury.
If I were for the enjoyable, Uncle Millie, Nuzo. If you bring you not a bag and I'm not sure when or when I'm a bag and even though you put here, Okumili Muzo. And even my owner, in the bank, in the bull, man, now we're in a canister. Oh, and we're fat to chow. Dozy Uzo. When we're fat to chow to Jenu Chia Bagger. China Richard Pipe. A winning your duck out of pump on our one. When I think one of them came from Rundo Ibome. Or dry or the Charanio Bimma.
Okay, that's all. Yeah, Buzze, when you wake up, Makia, Mandy be Buzze, no. Can you wake up, Basalon Buzze?
Buzze, Rin and Avagana. When they do, move over and can't walk book with you. Buzze, the couldn't end at a war bagana. You have war bagana here, you got a war bagana here from Buzze. When you fed them, I know I won't be there, Fanny. If I may, only if I may, or two, no, bizarre. But not to walk, I go far. I'm the natural teacher, Tiana, Macana, or Foki, the Jew, a boy, the Ogaro, the
general.
You too, when I'm
onye etonite ya mi ka mgbe anyị toro obodo n'ụwa anyị mere eso m eto m epu m epu dụọ adụọ n'ụwa soro tie mmụọ soro mee na-eme n'obodo n'ụwa soro chụọ ọnwụ nta na-achụ nwee ọhịa obodo nna mara ọ nwee ọkwụ mmiri obodo nna a mgbe emechaa anya ụwa jee ruo ọrụ oyibo ruo jeneral wee rịta ya nata eme igwe m ndị ọzọ ji eme mpụka ya na-agba
injinia ben oku abụ onye ama ehe vileji abaghị eji malụ m afọ a na-eto pabotu one of the current president of Abagana Welfare Union Lagos. And before I was made president, I went a lot of crisis. But as God may have it, Kami Gold as president, I was able to bring all the warring units together, all the villages that are having issues. And today, I need to go wine with Wiser. Our meet a lot of people, a lot of our members are turning up, coming to meeting early enough. And what we have at hand now, Buife Anamemuro for a very long time as a result of Umuwaya Musumwe Wayasi. No Dena Teraka, I need to fund IOCs. A lot of money has been mapped out for it. And before the year runs out, we are going to accomplish that. Abagana bụ obodo eji ama atụ in the past. But today, because of pockets of nsogbu here and there, they are falling apart. By the grace of God, not yet until I can, we are coming back to be united again. The modern na-enye our youth, they should start going to school. Ndị otu anyị nọkwa na Lagos, akpọpụtago ụmụfa. Nugoli Ibana Union. In that way, we will look within the future of tomorrow, and that way, and you have to die a handover when we get tired. Because many of us, our children at home, even when they are of the age, Ibana Association, Abagana Welfare Union. Abagana Bobodumma. Now in the past, and then went personal community development. But today, those things are into history. However, there were some other people that are organizing themselves, like in America, we have the likes of Asolo, Anako, Ogosi, and Obeni Akoliawo, and some other people, professional development, that have come together to give award scholarship to any. Umwani excel in his academic pursuit. The awarded scholarship. And in Abagana Maternity Center, located in Amege, there is one borehole, I think, by Abagana aliens. And some other infrastructural development. I cannot mention them all now. All I'm saying is that we all have to be on deck to make Abagana a great town. Thank you.
Anyị ekele.
Daalụ.
Biko, ka ị kọwaalụ ọhaneze onye Igbo.
Mụ abụ Samuel Enibe. Afọ apa anyị bụ Eda David Enibe. Na amaenye Abagana. Mụnwa bụ onye nkuzi na University of Nigeria, Nsukka. Abụ m Professor of Mechanical Engineering. Bụkwala Alubugo Dean, former Dean of the Faculty of Engineering, University of Nigeria, Nsukka. Daalụ.
Daalụ rinne. Daalụ anyị ekele. Ka isi wee fụ ọnọdụ Abagana n'ụbọchị dịka oge a n'ife gbasalụ ụzọ. Ma ọkụ eletrik ma mmiri.
Well, ekere Chukwu, ụbọchị na-aga, anafu wanya ife di iche iche.
Okay.
Nga sukwa na enwe ego mgbanwe ụfọdụ n'ụzọ dị mma.
Okay.
Nwee kwa ụfọdụ na-adabachara.
Okay.
Dịka ị na-anya ịfụ na ụzọ dị na Bagana. Onwe ụfọdụ etegokota.
Eziokwu.
Mana ndị anaka etegokota karịrị ndị etegokota.
Okay.
Ibe na ụfọdụ ndị etegokota abụchara nọ maka. Ụfọdụ ka e nwere ike taa ka ụta jedebe n'ezi olu chọrọ etu esi wee kwesị. Dalili anyị fụ na ọ bụla oge mbụ ị ga-esi dịka anyị nwanọ na-ama ya ebe ị ga-esi ama ya rue n'Imo weta ụkwụ ma basikụl ma moto. Mana ị ma na onwe ebe ụzọ mebichara emebi. Ọtụtụ oge na ara agamụzi ya like that. Mana anyị na-ene anya na Chukwu nyere ndị na-achị achị aka edozi kpọọ anya ọfụma ọdụmma ka mmadụ nwekwa ike ịdị na-aga etu esi wee kwesị. Dena ịbịa na mmiri nke mmiri dịkwa njọ. Maka n'oge mgbe e chetara oge anyị ka pesịrị mpe. Enwe ọtụtụ mmiri ndị mmadụ na-echu. Ọkara ya na-echu, ogbenye na-echu. Ngene. Ilu ikute mmiri, mmiri edo edo. Mana kịta ụdị mmiri ahụ adọzi na.
Ọka dịkwa nọ na mmiri.
Ọ dị mba na ihe ekutenwuzi mmiri na ya. Ụfọdụ n'ime ha eze ya esije. Mbize emebichago ya. Ibi ndụ na-emezi kịta a na-agbapụzi mmiri. Agbapụ mmiri. Infact ọnya abịa na ndị mmadụ ka na-aṅụ mmiri kịta ọ bụ na ara agbapụrụ mmiri ọ ka enyego ezigbo nsogbu. Mana ọifa dịrị mkpa maka ofu ife ji amalụ mmepe n'oge mbụ bụ na ebe enwere mmepe etu a enwee paịpụ ngwọta. Enwee ezigbo wọta wọks so mmiri a na-agba ọfụma ịkpọ ya pọmp mmiri agbaba. Ọ dị ife ga-adị mma na enwe efu ọ dị ebe ọ na-epụta ịkpọ ya tap mmiri agba. Maka bọhụlụ a na-egbu dịkwa mma mana ịma na ọtụ n'ime fa ada enwe ụdị tritment kwesịrị ekwesị. Na ọjọs egwutere anya etu ahụ izube laida. Mana ọ bụ na ife gọọmenti tinyechara aka na ya ife na ewepụta mmiri ahụ. Etirite anya wepụsị ụmụ jam dị iche iche bụfọdụ etinye ụmụ kemịkal ịdị chọọ na ọ dị mma ọṅụṅụ. So ọ mụ ife dịcha mkpa na enebala anya. Then ọ dị ikwulu okwu maka ọkụ. Ọkụ eletrik adịgo karịa ka ọ dị na mbụ. Na ọ bụla ife dịka bifọ dị wọọ ihe agụta ebe onemene ọkụ eletrik dị. Ibu na oge agha bekwa just ebe onemene. Mana kịta azụ ije na mgbamgba ebe a gara niile ọkụ dịcha. Sọsọ ihe mere na ebe na ọkụ nwee ike dị. Mana ọ bụ na ọrụ enwura agụa ha mere awasi na-ede ka ọkụ ahụ na-adị. Ụfọdụ enwee ụfọdụ ga-abụ ụdị ericha 30% of the time. So mana anyị na-enekwa anya na Chukwu nyere ndị EEDC aka. With time ebumnuche na ọ ga na-eme improve. In percentage ọ na-eme increase. Thank you.
Daalụ rinne. Ife gbasalụ dịka ọkammụta ịma na unu malibe gbasalụ akwụkwọ agụmakwụkwọ maka na ịbụ prọfesọ Odiokwa n'Izi. Ị na-anya o nwere ụmụ abaga n'anyị ndị ịkụcha akwụkwọ na nwee isi akwụkwọ na nwere onye ya enyelụfe aka. O nwee ndị mụchara ọlụ aka na fụrụ onye ya enyelụfe aka. Ka ife ilu maka nke a.
Well, agụmakwụkwọ ọdụkwa mkpa ọ dị ezigbote mkpa maka ndị ebe na-akpọ ya Human Capital Development. Ịma na onwe ọtụtụ obodo na-nwere ife ọna na Befa. Dịka ije efe Israel. Fa enwero much mineral. Mana fa nwere ụbụrụ. So ụbụrụ mmadụ na-alụpụta ife dị iche iche. So ọya ka o ji wee dị mkpa na anyị nwe ndị be anyị ndị Abagana ma ndị Igbo niile ma ndị Naijiria niile tile anya n'akwụkwọ maka site n'akwụkwọ ahụ mmadụ na-amụta ife dị iche iche e nwere ike ime dịka ị na-anya oge mbụ na vidiyo a nwa adịrọ mana ife a gụtara n'akwụkwọ wee mepụta ya kịta onye ọ nọ n'ime anyị na-eyi ozi mobile phone mana oge mbụ ọ dịrọ etu ahụ so akwụkwọ na-eweta ụmụ development a so ọ dị mkpa na a ga-agba ndị be anyị ime ka onye ọbụla gụọ etu o nwere ike ndị ga-agụ praịmarị isi praịmarị ba sekọndrị isi sekọndrị onye nwee ike ọ gakwuo haya wel ọ bụrụ iwu nọ 100% ga-agụlucha mana list onye ọbụla agba mbọ gụlu ebe o nwere ike ịgụdebe ka o wee nwee ike ị na-enye aka n'iwelite obodo then ọkụkọ na-adị mkpa ifere ka ndị be anyị ndị nne na nna onye ọ na-agbasie mbọ ike ma ka ọ ga-esi zụlite ụmụ ya ebe ike kwelie alice onye nwa zụchaa na foundation o nwee ebe nwatakịrị ga-etolue onwe ike jiri aka ya zọrọ onwe ya then anyị ma na steli mgbe gboo ọtụtụ ndị be anyị na-abụ ha na-anya na o nwere onye dịka na o nwere interest n'akwụkwọ na o nwere ụbụrụ ego akwụkwọ ikeze ọbụrụ na ego adịchara de ndị mmadụ agbata aka nyetụli aka dịka ụmụnne ma ụmụnna ma ndị enyi ma ndị ọzọ enye aka onye ahụ ewee gụpụ maka onwe ike ọ gụpụ ọ bụrụ ọsọ ndị mụrụ ya ka ọ ya bala ulu ọ bala ọrụ obodo niile ulu so onye ka anyị lechara anya ọtụtụ n'ime anyị na-ama enye a wee si oke na ọ dịkwana mkpa ka anyị bido scholarship so that ka anyị bido scholarship foundation ka ọ ga-abụ ụfọdụ ndị na-nwere enyemaka ka enwee ike nyelefe aka so ụfọdụ ndị be anyị kweta nnọọ wee wepụtacha ego tinye iji wee sọpọt ya so mgbe gara aga enwe ọtụtụ ndị dechara mail application maka mụ abụ secretary that foundation nwanne nwoke bụ Dennis Amobi Asolu bụrụ the chairman ọtụtụ ndị ọzọ so ọtụtụ nyere n'aka tiche ego na ya so mgbe anyị mechara interview anyị select ụfọdụ ndị mmadụ inye father scholarship ndị select aka eriri nne mana ebe n'uche etu ebidogoro ebido time na-agazi ọtụtụ ndị na-etinye aka na ya
a
na-akwado ya wee na-aga n'iru so anyị jizi ohere a na-ayọ ka ndị be anyị ụmụ amanye nye aka iji wee kwalite so that ndị na-nwere ike ịkwụ ụgwọ akwụkwọ na onwefa onwe ndị ga-sọpọt
daalụ ka enwe ka ndị na-enwerekwa n'isi akwụkwọ ndị mụsi ọlụ aka maka nke a wụ
ekele ọlụ eke so na ebu n'uche mgbe dị n'iru a ga-agbasapụpụ aka nyele ụfọdụ aka ifere ka ibido ịmụ ọlụ dị iche iche ma bido ụmụ ife dị iche ga-enyelefe aka ihe dị mkpa bụ ka onye ọ na nwee ike kwudo
ọfụma
wee nye aka n'ọrụ obodo
isi anyị ekene biko anyị ga-achọ ka ịkọwa ala ọra na eze onye igbo
mụnwa bụ chief John Amengini ochi na nwata na abagara bụlụ honorable member ejem kansụl wee luo last 2 weeks ndị ụka sị na m mechiri fọ ọnwa wee chie ọnwa
CMO
chiele fọ ọnwa nke ọra na eze bịara a na-eti mkpu wee sị ka akwado olevi ife ka enye aka maka na ebe a na-emere ụmụka wunye aka ihe ha ji wee chie nye ma the parish priest anyị si na mmụọ ochi na nwata na m na-agba mbọ n'ụmụka
wee
sị na abaghị echi m ọnwa si mmike
daalụ anyị ekene ka eke isi wee fụ ọnọdụ abara n'ụbọchị dịka oge a ọ bụ niile anya n'ike gbasịalụ ma ụzọ ma ọkụ eletrik ma mmiri
ọ bịa na abaga na anyị Abagana or a government. Abagana more politics.
Okay, man.
Obuna abagana more politics. Utu apogama. Abagoma apogama. Chukuma ebele nu obuna no apoga since. Akata iguzo anu because mu ada mu adama adama ezezo ole meife.
Okay, man.
Akame make you sure. Anta luzo from ezi cheke to eba.
Okay.
E gai no buku. Eu não vou guardar esse uso, befa.
Ah, yeah.
Duto na baga, nem moro mal na apoga. Mas quando vem de web, base apoga, né? Bom, não fui na state, a go state apoga.
Ah, yeah.
Web ania.
Ah, yeah.
Web se ca baga na gavaniru. Já nível na yonda baga na. Kande kalaka na baga na puta. Aí zue zue, quando vem da apoga. Aí o irmão aí que uso. Mamili,
Moko,
I lua and I go governor on IT, if I can even IT governors. Governor on IT, I am not going to effect I chop.
Oh, come,
if I hear a melan.
Oh, come.
Therefore, now bag and I have put in who can mal politics.
Oh,
come. I may even name my bag and a smamaka.
Oh, yeah.
My bag and I chop, I chicom, I use the government. Who put the government in a battle of Befa and would inform my name.
Oh, yeah. Dalarin.
Thank you.
And Dalo. Abu ni nanya itu obodo si wede kita no dika umu aka ni tonite umu ntorobia ya umu ikolobia na umu abobia inanya onwe ndi gosila akwo na nwere onye ya nyele faka
yes
ndi mulo olu aka na nwere onye ya kwadulu fonodo ke ife ina ilo maka ndi a
ife na ilo maka umu ikolobia ove a na eku una ndoro ndo chichi politics ya anyi ya kabaru ifo ka ana sekita ana zo local government chairman na zo house of assembly ni imu ejego kita abaga na koye ilu abaga na ni di kita ka ijili bo web tofu onye onye abaga na yeje no chitele abaga na umu owele house of assembly abia na local